Methodist Church of Nigeria, Ekewaputala Diocese, Ohuu, n'Awka, deka eguzobere Right Reverend Moses Nwakamma, deka Bishop nke mbụ na mbụ na Diocese ahụ. Ya bụ mmemme nke iguzobe Methodist Diocese Ohuu, bụ nke ọnọdụ ya dị na Cathedral of Holy Trinity, Amenyoka, ka a nọkwara na ya wee wepụta Sir Ifeanyi Mba deka onyele President nke mbụ na mbụ ya. Onye nta akụkọ anyị bụ Amaka Chibuzo Koye ji akụkọ a wee bịa n'uju.
Ya bụ onye nnukwu ụkọchukwu nke ndị Methodist Church na Nigeria bụ His Eminence Dr. Oliver Aliaba bụ ya wubere ya bụ Diocese nke Awka, ebe onye Archbishop Enugu Archdiocese bụ Most Reverend Barrister Christopher Ede dọnyitere Bishop Nwakamma ya na ihe ndị ọzọ iji wee wube ya dịka onye Bishop nke izizi nke Awka Diocese. Mmemme ịta nke awụkọtara ọnụ dọtara ndị Archbishop, Bishops, ndị ụkọchukwu, ndị ụka ndị ọzọ na ndị ọkaikpe, ma bụrụkwazịa ihe ga-adịgide na ndụ ndị Diocese nke Ohuu nke Awka mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka ọ gbasara ya bụ ụka. Onye nnukwu ụkọchukwu nke ya bụ Methodist bụ His Eminence Dr. Aliaba sịrị na dịka ndị isi ụka na-akpọrọ ha okwu ka ha gaa njem izisa oziọma kụtara Chineke mkpụrụ obi n'agbanyeghị ụka onye ọbụla na-eje, nke bụ na ya bụ isi ala ntọ okwute atụrụ ha dịka ndị isi ụka. Onye merubere mmemme a bụ Bishop Nwakamma na okwuchukwu ya kelere Chineke ekele, kelekwa ndị ụka n'ihi na ahụtara ya na ịdọnye ya n'oche ahụ dịka onye Bishop nke izizi n'Awka, ma sịkwazịa na ya ga-eji oge a wee fee Chineke ofufe ya na ịdọtara Kraịst mmadụ. Onye le President bụ Sir Ifeanyi gara n'iru ma kwenwee nkwa na ọnọdụ a akpọgotere ya na oche bụ ọnọdụ ya ga-eji wee zisaa oziọma gaa n'ụwa dum na n'ebe niile, ma sịkwazịa na ya ga-etinye oke n'ọrụ ya ịhụ na e bulitere Diocese nke Awka elu. Mgbe ọ na-ekene Chineke, onye President nke Women Ministry nke Diocese nke Awka bụ Oliakụ Lydia Nwakamma gara n'iru ma kọwaa na ihe gbasara ụmụ nwanyị bụ oke n'ọrụ ya ịhụ na ha bụ ndị mezupụtara ebumnobi eji wee wube ya bụ otu ụmụ nwanyị. Ịdọnye mpempe akwụkwọ wee nyegara Bishop Nwakamma na Sir Ifeanyi Mba bụ ihe pụtara ìhè na ya bụ ụka eji wee merube ịdọnyite n'oche Ohuu dịka Diocese nke Awka. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.